No, nanahi nei mātou I whakaputa ai I te kōrero, mo te hokinga o Kelvin Davis ki te whare pāremata, a muri I te kōwhiringa pōti, a hakoa te aha, nā te mea, kei te tūranga tuarua ia I te rārangi ingoa a reipa I nāianei. Hei tā Ripeka Timutimu, ko te pātai nui e rere ana I te takiwā o te Tai Tokerau I tēnei wā. Ai rānei ka pōti rātou ki a Hone Harawira, kia tokorua ngā māngai mō rātou ki te whare pāremata. Ai rānei ka tau tokotonu rātou ia Davis, anake, hei pika.
You're doing great. New Zealand's James Bond, bro.
Ko Kelvin Davis te whetū matarau o te wā.
I just can't get through all the texts and the emails of congratulations and well wishes. I had over 250. I got it down to about 113, I think. Now it's back up to 150 again. They just keep rolling in.
Nā Hone Harawira kaitono mo te tūru o te Tai Tokerau, ngā kupu whakamihi I whiu.
I sent him a text of congratulations yesterday. That's really important that he gets his first day feeling good about where he's at, what he's achieved.
Kua haumaru te nohoa, Davis, hei te wā o te pōti, nā tōna tūranga hōu koia te tuarua ki runga I te rārangi kaitono a reipa. Nā reira, ka eke pea ngā māngai e rua o te nōta ki te whare miere, mena ka tautoko ngā kai pōti I a Hone Harawira.
I'm available to talk to Kelvin at any time to talk about how this might roll out. If he's of a mind to be amenable, then I think we can achieve something together for the people of Te Tokerau. If not, well, we just carry on the way we do.
I toa Davis I te tau 2014 mā ngā pōti e warurau. Ko tana hiahia kia pupuri tonu ki te tūru.
He won a couple and, you know, I won the one that mattered, the last one. And I'm going to win this one too.
Kua tōtara wāhi rua ngā kai pōti.
But I think the Te Tokerau have always voted strategically. And they've also strategically put up certain people to vote for.
I think as we always do, we vote with our heart. And with our ngākau, and with our whakapapa. And I'd like to think that we could go strategic, but led by the heart or led by the ngākau is considered a nice attribute to Māori.
He oi ka haere tonu ngā kaupapa pōtitanga a Davis me Harawira, ka kitea ko wai ka hua hei te rā pōti. Ripeka Timutimu, Te Karere.